Tashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu kuri miko ai Washington DC muzindukanye na Diana Ninina Hazwenge kubashikiriza amakuru twafitiye muri kano gatondo. Muti twabateguriye iki mukanya nk'uko bisanzwe ku misi yose ya gatandatu turaza guhera ku makuru ya karere k'ibiyaga binini aze gukurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Inyuma y'ico kiganiro duca tubasusurutsa biciye mu muziki musangwe ikaze. Nongere ndabahiga keye nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Amakuru yacu tuyahere mu Rwanda ho mu rwego ujeje gutunganya amatora warayitangaje urutonde ntabanduka rw'abakandida bazoje amatora mu kwezi kwindwi. Umenyesha makuru Eric Bagirubusa yakurikiranye. Umenyesha makuru Eric Bagirubusa yabikurikiranye.
Uko byagaragaye ku rutonde rw'agateganyo komisiyo y'igihugu y'amatora yari yaratangaje ni narwo rubaye rutonde nakuka kubashaka guhatana ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'umwaka w'2024. Nkuko yabigenje mu gutangaza urutonde rw'agateganyo komisiyo y'igihugu y'amatora ni nako yabigenje mu gutangaza urutonde nakuka. Madamu Oda Gasinzi gukuri iyi komisiyo yarutangarije kuri televiziyo y'igihugu.
Ku mwanya wa perezida wa Repubulika, komisiyo y'igihugu y'amatora yemeje abakandida bakurikira. Kagame Paul watanzwe n'umuryango FPR Inkotanyi. Habineza Frank watanzwe n'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda. Mpayimana Philippe umukandida wigenga.
Ijwi rya Amerika yagize umwanya wo kuganira n'abaturage batandukanye mu mujyi wa Kigali. Twabaje uko biteguye amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite uyu mwaka. Hafi ya bose twaganiriye, abandi bakandida baziyamamaza na Perezida Kagame ntibabazi.
Aya matora turayiteguye pe. Turayiteguye kuko tuzatora neza 100%. Mudugudu wacu byo rwose twarabiroganyije. Tuziko tuzatora 100% kuko turabyizeye.
Urutonde rw'abakandida se uraruza?
Urutonde rw'abakandida abo nkunze kumva kuri radio uretse ko ntibuka amazina yabo ni babiri. Uretse ko amazina yabo ntayibuka, mbese kandidatire zabo zemejwe urumva ari babiri nawe wa gatatu. Oya bahiganwa bagira gute? Ariko oya ntabwo zahiga Paul Kagame kuko baza baje kuduha icyari kubabaje kutumarira iki. Icyo barenza ku byaduhaye ni ikihe?
Tuzatora usanzweho uyu muzehe Perezida Kagame.
Kubera iki ari we muzatora?
Kubera ko yatuyoboye neza.
Abandi bakandida se bashobora kuzahatana nawe hari icyo baziho?
Ntacyo.
Nta mazina yabuze?
Ntabwo nyazi.
Utabamenya no kudakurikira amakuru ni ukubera iki?
Nukunakurikira amakuru.
Ese abakandida ku mwanya wa Perezida waba ubazi muzehe?
Nta n'umwe nzi pe. Ko tubaratara batubwira se nabamekwibone. Ko nzi ni Perezida.
Perezida nde?
Kagame po. Zana mutora ndese.
Abandi bazabahatana nawe mu matora ntabyo buzi?
Nta n'umwe nzi pe. Sindabame. Sinabwibone. Aya sindabame. Kereka wabambwira.
Frank Habineza urarizi iryo zina?
Aya sindizi.
Mpayimana Philippe urarizi?
Njyane mba mvuga. Niho ushize ari yamamaje.
Urabibona ute? Uko guhigana kwabo uraba kubona ute?
Rekaba ni Kagame Paul. Hari ubundi buriya kiza dukorera urabona ko twamwitesha koko. Undi se ngo akore. Abandi azabaha indi myanya.
Iyindi myanya nk'iyihe?
Yazabo ndibakwiye.
Niteguye mute amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite?
Tuyiteguye neza. Kuri 15 haradutindiye. Haradutindiye.
Yego.
Tukayajyamo neza.
Mbese abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu murabazi mama?
Hari abandi dukeneye usibye Kagame.
Ni abandi mukeneye kumenya?
Nta n'uwo nkeneye kwitaho rwose, nkeneye no kumumenya.
Ni uko utabashaka, ni uko wumva batagushishikaje, ni ukubera iki?
Oya ntibanshishikaje.
Oya abandi bakandida urabazi?
Ntabwo nzi. Uwo nzi ni muzehe. Muzehe wacu ni umubyeyi. Njyewe niyo ndi kumuvuga njya mu mwuka kubera ibintu yadukoreye byaraturenze twebwe.
Hari abashingira ku gihagararo cya Perezida Kagame bakakigereranya n'icy'abandi bakandida bagasanga bitari ngombwa gushora ingengo y'imari muri aya matora kuko bazi bizavamo. Ijwi rya Amerika yagerageje gushaka abasesenguzi batandukanye ngo twumve icyo bavuga kuri iyi ngingo. Benshi ntibatwitabye kuri telefone zabo. Uwitabye telefone y'ijwi rya Amerika yatwiseguyeho avuga ko adashobora gutanga isesengura rye kucyo yise amatora adahari. Yavuze mu magambo ye ko amatora y'uyu mwaka abanyarwanda bayise ubukwe, bityo ko abandi bakandida bari na Perezida Kagame basa no gushagara umugeni ugiye gushyingirwa. Ati byo ku rwego rwanjye umbabarire sinajya kubisesengura, ahubwo washaka abandi bafite icyo bavuga kuri ubwo bukwe. Iyo biba ari amatora twagombye kuba tubiganiraho. Abakandida bemejwe ku rutonde ndakuka ku baziyamamariza gutegeka u Rwanda ni nabo bagaragaye mu matora aheruka mu 2017. Perezida Kagame yatsinze ku mpuzandengo iri hejuru ya 98%. Amatora ya Perezida wa Repubulika y'uyu mwaka ateganijwe ku itariki ya 15 z'ukwezi gutaha. Bagira Ubusa, ijwi rya Amerika, I Kigali.
Eric Bagira Ubusa, urakoze. Tukiri mu Rwanda, President wa Repubulika Paul Kagame ejo yasheshe inama nshingamateka nk'uko itegeko nshingiro y'ico gihugu ribitegekanye hagati y'iminsi 30 na 60 imbere y'amatora y'inama nshingamateka nshasha. Umenyesha makuru Asumta Kabuyi yaduteguriye inkuru ikurikira.
Gusesa inteko nshingamategeko umutwe w'abadepite ku mpamvu z'amatora biteganywa n'ingingo ya 79 iri mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Aba badepite barangije manda yabo bari baragiyeho mu kwezi kwa 9 umwaka wa 2018 bagomba kuba bararangije manda yabo umwaka ushize, ariko bongerewe umwaka umwe kugira ngo amatora y'abadepite azahuzwe na Perezida wa Repubulika ateganijwe mu kwezi gutaha kwa 7. Perezida Kagame sese inteko yagaragaje ko bishingiye ku mategeko atari uko bagawe.
Gusesa inteko ntabwo bivuze kubagaya, ni igihe tugezemo cy'intera yindi cy'ibindi bishya tugomba kujyamo, ubwo ngira ngo abenshi muzagaruka niba atari mwese. Ariko uyu munsi byari byo kubashimira no kubabwira ngo naho ubutaha.
Inteko ishinga amategeko yasheshwe uyu munsi. Umuyobozi wayo Mukabarisa Donatile yavuze ko yabashije gutora amategeko agera kuri 392, harimo itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, itegeko ry'umuryango ryavuzweho cyane, ndetse n'amategeko arebana n'umusoro w'ubutaka. Umuyobozi w'inteko ishinga amategeko yavuze ko manda bashoje irangiye amategeko yose bari biyemeje atowe kandi atangajwe muri iyi manda. Umuyobozi w'Inteko Ishinga Amategeko yavuze ko abadepite bishimiye ko begereye abaturage basura ibikorwa by'iterambere.
Navuga ibishya bitandukanye n'ibyakorwaga mbere, hari ukujya kureba uko ibikorwa n'imishinga byagenewe ingengo y'imari, tugakurikirana ko hakiri kare ko uburyo bishyirwa mu bikorwa kugira ngo ahari ibibazo bikosorwa hakiri kare amazi atararenga inkombe. Ku bijyanye no kwegera abaturage, abadepite bakoze ingendo mu gihugu hose basura ibikorwa by'iterambere, banaganira n'abaturage kuri gahunda zitandukanye za leta zigamije kubateza imbere kugira ngo bamenye uruhare bazigiramo ndetse n'uburyo zigera ku ntego.
Mu bakurikiranira hafi politiki y'u Rwanda baragaragaza ko intego cy'iki gihe itahaye umwanya umuturage uko bikwiye. David Marshall ni umunyamakuru akaba arimo kwiga n'amasomo ajyanye na politiki.
Uribuka nk'amategeko yakunze kuvugwa yasohotse yasohwa na executive na guverinoma cyangwa se n'inteko yayemeje ajyanye cyane cyane iby'imisoro mu minsi yatambutse. Hari ibibazo byakunze kuvugwa, iyongera ry'ibiciro rya transport cyangwa se n'ibyo bijyanye no kwimura abantu, haba hari ibiza, haba hari iki, guhinduka kw'amasaha y'akazi abantu batashimye bavuga batari gute igihugu gitera imbere cyatangira akazi kigatangira akazi hakeye, amashuri hakeye, ikindi kibintu nk'ibyo ngibyo. Rero ubona ko inteko ntabwo yabaye cyane ijwi ry'umuturage bwite, ahubwo ubona ko kenshi na kenshi aho kugira ngo igitsure cy'inteko kigaragare kuri executive cyangwa ubutegetsi bwite bwa leta, ubona ko inteko yabanzaga gutegereza ngo yumve icyo abaturage bavuga.
Uyu musesenguzi asanga hari ibigomba guhinduka kugira ngo abadepite bazaba mu nteko itaha bazabashe kugera ku nshingano yabo neza.
Hashobora kuba hari ikintu kimeze nka transition, ibyo bita generation. Ugasanga iyi nteko yiganjemo abarubyiruko myaka 30 ishize bahanganye n'ibihe u Rwanda runyuze mu myaka 30, noneho ugasanga bakoze ibyabo ariko hakeneye nanone indi generasiyo nakwita yo kunagura ibintu ijyanye n'ibihe tugezemo. Ubu hari ibibazo bijyanye n'ikoranabuhanga, bano bantu benshi tukureba ugasanga barashaje, hakenewe inteko y'urubyiruko y'abakiri batoya. Ikindi navuga nihuta Madamu Asumuta, nuko ubona yuko abadepite n'uburyo batorwamo nabwo abatorwa ku malisiti uretse baba bitoresha ku giti cyabo, unashinje umudepite ko hari ibibazo atitaho ntabwo wamurenganya, naba yatorewe iwabo. Ikintu cy'uko abadepite batajyayo ngo biyamamaze bahirimbane bahiga imihigo yabo bwite, uzanamuvuye uvuga utwo ko uyu nguyu nawe yatwemereye ariko ntacyo yatugejejeho.
Umukuru w'igihugu yashimye abadepite barangije manda, agaragaza ko hari bamwe bashobora kuzagaragara muri manda ya nshya gusa ukurikije urutonde rwatanzwe n'imitwe ya politiki inyuranye usanga benshi mu bari barangije mande ebyiri no kuzamura bataragaragaye ku rutonde rushya rw'abadepite bazahatana mu matora ari imbere muri bo n'uwo yoboraga inteko ishinga amategeko madamu Donatira Mukabarisa ntagaragara ku rutonde rushya rw'abadepite b'ishyaka rya PR akomokamo gusesa inteko ishinga amategeko byahuranye no kurahiza abayobozi bashya bayirutse gushyirwa muri guverinoma Asunta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira I Washington DC
Ijwi rya Amerika tubandanirize mu Burundi ikibazo c'ibitoro kiri ku gitera ingaruka mbi ku nzego zitandukanye na cane cane muri bantu nikora bamwe mu bikorera twabo bavuga ko basa n'abahagaritse imirimo basaba leta gukora ibishoboka byose kugira ngo igitoro gisubire kuboneka Ijwi rya Amerika yabateguye ino nkuru yifashije abakunzi bayo mu isomerwa na Thierry Ndayishimiye akorera I Kigali mu Rwanda
Kuva mu ndwi heze kuronka imodoka zunguruza abantu zibakura mu makaritie heze kabatwara mu gisagara canke zikibakuramo basubira mu mihana ya abo mu makaritie mu muzi wibuye Ana isoko ryaciye mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura mu makaritie y'icenda mu Ngagara aho bita kwa komine haboneka umurundano w'abantu cane cane mu masaha y'imbere ya saa sita z'umurango barindiriye ikibunguruza hari abagira amahirwe bakaronka imodoka zisanzwe zikabarihisha amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitatu hamwe n'ibihumbi bitanu Umwe wese arihisha uko ashatse nta wumenye icyo yisunze hari n'igihe batombora hagacikamyo ariyo batazira harusakumba kuko itwara benshi kandi igasaba amafaranga igihumbi ku muntu umwe Iyo nayo kuyurira si uwari we wese ku bakenyezi n'abariko barakura ntibiborohera hari abo biba ngombwa ko babaterura abadafise amagara baca bataha bagaheba iyo bari baroye abandi nabo bahaha amaguru isoko ryacu ryafatanije urugendo nabo riraba kuko bahatambuka benshi batambuka mu buryo bugaragara ko bafashe umwanzuro wo gushika iyo baja n'amaguru kuko atabyizigiro bafise byo kuronka imodoka ihavibunguruza hari n'abahita mu kugenda bararirimba kugira ngo bitere intege bagira bati
itike yacu tukubica mu ndirimbo y'Imana babanje tuva mu buterere bamaze kuva mu buterere kirasazi hatugiye biye
Nubwo harabibaza ko baborewe aba basore bavuga ko Imana ari ibashoboza kugenda ugo rugendo rwo kuva muri zone ya Buterere bagashika mu gisagara n'amaguru.
Twamara amahiko ariko twaririmira umwami wacu. Twabande nyari twatwiriri banye kwa twari tukise niyo tugiye kandi ko atari we nti twakwifana nk'ari aho ngo tushobore kugutsina tutari kumenya uwo mwami wacu. Akaririmbo yero kagaterana nyene washimitse.
Uko kugenda n'amaguru kukubura imodoka zibunguruza harabavuga ko bibononera akazi kabo kamisi yose. Jisirani Nishimwe n'umwigeme yiyungunganya mu gusokoza imishatsi y'abakenyezi. Isoko ryacu rya Musanze hakorera mu gisagara ca Bujumbura ari hakiyashika avuye muri karitsiye ya Cibitoke.
Gishika abaje gusaba ibyo tubakorera ntibaryoherewe n'ukungene ducerewe kubera ko icyo kibazo cyo kwiyunguruza catugoye turabahomba nyene kubera umwanya abarinzira avuga ati no ifo ko ngenda kuronderera service ahandi
aha ni ku barabara rya Mutakura aho abakenyezi bakora urudandazwa ruto ruto rw'ibyamwa by'amavoka imihwi imicungwe n'ubundi bwoko bw'ibyamwa banze kutume za bavuga ko gushikira ibyo byamwa hari kibazo gikomeye kubera ubukene bw'igitoro
n'ukuri igitoro kiraduteye ingaruka mbi ivyashara ntavyo tukironka raba kumarigara hose asige hagaraga
kuba ari umuntu jari kumufuka kwa gatano zahiriye mu kayanza imifuka 9 eh muri iki gihe rero biragoye cyatubura kuno tugaburira abantu
kurangura n'ukuri ntivyoroshe no munsi urarangura mbageze kubizana ni ngorana ugize urashafate mukarani aguca amahera reza
hari abavuga ko basaha n'abahagaritse akazi muri ibi bihe by'ubukene bw'igitoro. Uyu ni umwe mu bafundi b'amamodokari bo mu gisagara cha Bujumbura atashimye kwivuga kuri mikro y'isoko ryacu.
Misanzwe izi ngaruka z'igitoro twe abafundi zitukora ko cyane gusumba abandi bose. Nk'ubu uye twebwe atabitoro bihari no gukoresha nta ukoresha ni nk'uko natwe ubuzima buba buhagatse muri make. Uye turicaye kira mutse kibonetse natwe tukatosura tukakora ni kubuzima bategereza kuba bugenda muri iki gihe.
Kubera ko leta yafashe ingingo yo kubuza amamodokari kurindirira igitoro ku mastasiyo kuko zitanga ishusho mbi y'igihugu, hari abanyagihugu badashima gutanga amajwi yabo canke kwivuga amazina kugira ngo nabo ntibagirizwe gucafuza igihugu. Uyu mukenyezi yahuye n'isoko ryacu mu ibarabara yidoga avuga ko yahora gaburira umuryango muyo yungutse mu rudandazwa ariko ubu yikora ku mutahe.
Tumudandaza mfunu ni samo marimantazi ibintu vyifarini kandi ni farini yaduze kubera igitoro muga nkubu mazindwi yose ntakora kubera imodokari yanjira hagaze fisa abakozi uri kurakoresha hanyuma kurarya uri kurumva abana bariko bariga bararya cyakoze.
Hari ababona ko iki nagi gitoro ryiza ryunyura ingorane zimwe zimwe zari mu gihugu. Uyu mukenyezi abona ko abana bo mu ibarabara bashobora kwiyongera kubera ubukene bugiye kongerekana mu miryango isanzwe ibayabaye.
Amandi buca bagenda kubera ntazorara ubusa kabiri gatatu. Amangwa je kwishura zashaje mu ibarabara. Umva ko ari kibazo kitohoroje ibi byose ni ingaruka mbi itegwa n'igitoro. Igitoro kitariko kiraboneka.
Hagataho abategetsi b'igihugu bavuga ko ikibazo c'igitoro kizohera ari uko habonetse iby'igihugu kidandaza hanze yacu mu mafaranga y'agaciro. Aho umuntu aribaza niba leta yarabuze ibyo bidandazwa byo kwinjiza amafaranga y'agaciro canke nimba ize yaratanguye kubicuruza ikabirindiriye kwagwira.
Muracumviriza ishuri rya America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro vyacu tubandanirize ku kiganiro iwanyu mu ntara. Turi kumwe na mgenzi wacu Geoffrey Mutagoma.
Iwanyu mu ntara
kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Urwanda rurashinja ishami ryawo n'iryita ku mpunzi HCR kurubeshyira ko rufata nabi impunzi n'abimukira bahungira cyangwa boherezwa mu Rwanda gusaba ubuhungiro. Ibyo bikubiye mu itangazo biro by'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda byasohoye mu ijoro ryo kuwa kabiri w'icyumweru dusoza. Mugenzi wacu Diane Ninazwe aratubwira ibivugwa muri iryo tangazo.
Kwa mbere w'inundwi igisata cha Onuchita y'impunzi ku isi cyari cabwiye sentare nkuru y'Ubwongereza ko gifise ibyemezo by'uko muri uno mwaka u Rwanda rwabangamiye abimukira barimwo abo RCR ivuga ko u Rwanda rwasubije mu bihugu kandi bashobora kugirirwa nabi. Ababuranira ishami rya Onuchita y'impunzi ku isi RCR kwa mbere babwiye kandi sentare nkuru y'Ubwongereza ko ibyemezo by'abimukira indwi u Rwanda kuba rwarirukanye mu mwaka uheze RCR yemeza ko ifise vyari bikwiye gutuma Ubwongereza buheba umugambi wabwo wo kurungika bamwe mu bimukira mu Rwanda kuko kubarungika mu Rwanda kuga ACR bibashira mu kaga ko gushobora kwisanga amaherezo u Rwanda nago rubarungitse mu bihugu bibakorera mabi arimo kwicwa no kuburezwa igufa. Itangazo leta y'u Rwanda yasohoye bice mu biro vy'umuvugizi waryo rigira riti RCR irabesha. Iryo shirahamwe ku ruhande rumwe rishikiriza ivyagirije vyuzuye ibinyoma amasentare y'Ubwongereza, ku rundi ruhande rikabandanya gukorana natwe mu mugambi wo kuzana mu Rwanda rutekanye abimukira muri Afrika barimwo abo muri Libya. Ibiro bivugira leta y'u Rwanda bibandanya kuvuga ko ico batahuye ari uko mu bimukira ACR ivuga ko u Rwanda rwirukanye harimwo umugabo ibirwa vya Seychelles vy'imibuhungiro mu nyuma ACR muri Afrika y'Epfo ubwayo ikaza gufata ingingo ko akwiye guhabwa ubuhungiro mu gihugu cy'u Rwanda. Muri iryo tangazo leta y'u Rwanda icibandanya igira iti ACR nigeze itugisha inama imbere yo gufata ino ngingo nta biganiro na bimwe vyigeze bidu huza nayo kuri no dosye. U Rwanda nta makuru arenzaho rwavuze kuvyerekeye uwo mugabo ibirwa vya Seychelles byo byarimye ubuhungiro. Kuri no murongo nyene u Rwanda ruca rubandanya gusigura ko aka arakarorero kamwe muri twinshi ico gihugu gifata nk'amareme ntanya yuzuye ibinyoma gikoregwa na RCR. Ibindi vyagirije u Rwanda rwita ibinyoma rwagarutse ko mu itangazo ryago nivyerekeye umurwi w'abarundi RCR ivuga ko ico gihugu cimye ubuhungiro u Rwanda rukavuga ko abarundi HCR ivuga yuko rwimyuru buhungiro batigeze babusaba ahubwo bareze ku mategeko agenga aminjira n'abasohoka muri ico gihugu urwanda ruti ibi ni nko kwihamenyo y'abatwenzi kuko hari bihumbi n'ibihumbi by'abarundi urwanda rwahaye ubuhungiro kandi baratekaniwe ijwi rya Amerika ntitwashoboye kuronka abavugizi ba leta y'urwanda kugira ngo tubasabe umuco utomora umurwi w'abarundi bavugwa muri no nkuru naye maherezo ye wa mugabo twatubabwiye yoba yarimwe ubuhungiro muri Seychelles ikindi urwanda rugaruka ko mu itangazo ryago n'abantu baza mu rwanda bafise uburenganzira bwo kuba mu bindi bihugu ariko badafise impusha zibemerera kuza ku butaka bw'u Rwanda nka ba mukera rugendo nibanasabe kandi ubuhungiro urwanda aharuka avuga ko iyo aba bantu nkaba basubijwe nyuma bidakwiye kwitwa refoulement imvugo RCR yakoresheje mu gutanga ingero z'abimukira birukanywe kuri no ngingo urwanda rugaca rwisigura rushimangira ruti turabisubiyemo utusi uturorero dukwiye gushigwa mu murwi wo kwirukana impunzi twabivuza katari gake urwanda ntitwirukana abarondera ubuhungiro urwanda rusozera itangazo ryago ruvuga ko ishami rya ONU gitaye impunzi ku isi HCR gigenza nk'iririko ritesha agaciro umutekano wago mu butungane bw'ubwongereza ibi urwanda ruvuga ko rutabitahura kuko hari amasezerano yamaze gusinywa yemeza ko bamwe mu bahunga intambara bashobora kuzihungira mu Rwanda nk'igihugu gitekanye bagenzi bacu bakorera itorokanizo ry'amakuru y'abongereza Reuters bavuga ko barondeye RCR mu Rwanda kugira ngo itange umuco ariko yashimye kutagira ico ivuze agataho sentare nkuru y'ubwongereza isa nk'iyafashe nk'ama ibimenyetso yahawe na RCR ku munsi wa mbere iyo sentare yasavye igisata ca ONU citaye impunzi ku isi RCR gutanga ibindi bimenyetso vyo guha ubutungane bitarenze igenekerezo rya 28 uku kwezi kwa gatandatu RCR tukibutsa kandi ko yatanze ibimenyetso vyibanze ku munsi wa mbere aho yari yahawe umwanya wo kugira ico ivuga imbere ya sentare nkuru y'ubwongereza ku masezerano yo kurungika bamwe mu bimukira bico gihugu mu Rwanda
tugiye muri Tanzania mu gihe hasigaye amezi make kugira ngo leta ya Tanzania ishyire mu bikorwa gahunda yo kwirukana impunzi z'abarundi zose ziri ku butaka bw'icyo gihugu harimo n'abadashaka gutahuka ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu aho muri Tanzania iravuga ko igiye gutangiza iperereza n'ibiganiro ku barundi batifuza gutaha James Joven nibyo tubwira
Iyo ngingo ije nyuma y'ugwamo gwishi gw'amashirahamwe aharanira gateka k'impunzi asaba leta ya Tanzania kudashira mu ngiro umugambi wo kwirukana impunzi z'abarundi umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania Hamad Masauni niwe yashikirije iyo ngingo mu nama yabereye mu ntara ya Kigoma kuri uyu wa kane ni inama yahuje abategetsi ba leta ya Tanzania HCR n'andi mashirahamwe yita ku mpunzi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu umushikiranganji Hamad Masauni ashimangira ko amatohoza akomeye no kumviriza ibibazo ku muntu umwe umwe bizokogwa ku mpunzi zose zizoba zisigaye mu nkambi hisunzwe amategeko agenga impunzi n'ay'igihugu nyuma yo gutahukana impunzi zose zidashaka gusobanura neza impamvu zikomeye zatumye bahunga
sisi kama serikali wajibu wetu kuendelea kuelimisha wakimbizi kuhusu umuhimu wa kurejea nyumbani katika kuleta maendeleo
Twebwe nka leta ya Tanzania ni ngombwa ko tubandanya guhimiriza impunzi gutaha kujya kubaka igihugu cyabo bikiri mu nama nyabutatu yabaye mu mwaka uheze twasanze igihugu cy'u Burundi gitekanye ku bw'ibyo impamvu zatumye bahunga zaraheze gutyo leta ya Tanzania itegekanya gukora amatohoza y'impamvu zatumye bahunga nitwasanga zidakomeye tuzobatahukana bose
kuwahoji ndugu zetu wakimbizi kutoka Burundi kwa nini wanashinda kurejea nyumbani na kupima sababu watakazotoa kama zinawapa sifa ya kuendelea kuwa wakimbizi na kisha kufanya maamuzi sahihi kama nchi
ikindi umushikiranganji Masauni ashimangira yuko kiringo cyo gutahukana ku bushake impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania kizorangira mu kwezi kwa 10 uyu mwaka turimo leta y'u Burundi ya Tanzania na HCR bavyemeranye mu nama nyabutatu yabaye mu mpera z'umwaka uheze
serikali ya Tanzania Hatuoni sababu yoyote ya kuongeza muda wa hamasishaji kama ambavyo tulipanga na kukubaliana.
Twebwe nka Leta ya Tanzania dusanga ata mpamvu dufise yo kongera ikiringo cyo guhimiriza impunzi gutaha ku bushake. Icyo gikorwa ntikizorenga uyu mwaka nyuma yo kubatahukana ku nguvu nk'uko twabipanze mu nama nyabutatu. Izi ngingo turiko turafata ntimuzibone nk'uko twanka Abarundi, siko biri. Gusa tuzabikora twisunze amategeko y'igihugu n'amategeko mpuzamakungu agenga impunzi.
Aidha, utekelezaji wa maazimio yetu leo itazingatia sheria za ndani, sheria za kikanda na sheria za kimataifa ili kuhakikisha kuwa ndugu zetu wanapata suluhisho la kudumu kwa usalama na kwa heshima.
Gusa misi yose impunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi za Nduta na Nyarugusu zihamagarira Leta ya Tanzania gukurikiza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi.
Leta ya Tanzania nukuri twayisaba nk'uko yatwakiriye itwumvirize amaboroko yacu, itwumvirize ivyacu kuno bimeze ubuzima bwacu nk'uko ari umuvyeyi, kuko umuvyeyi iyo yakiriye umwana amwakira umwana kugira ngo amubungabunge amutunge mugwa neza, ingorane zose ashobora kuba ko bashobora kuyane kuzibona. None mwumva nk'uko nk'uko batwakiriye badukunda, nibadukundi ubuzima bwacu batugwanire nk'uko babisavye yuko boturwanira.
Mudufashe kabisa, muraho ukuntu mwotwihweza ikintu ikibazo cacu kije mu ngiro, kuko mu Burundi ntirugendayo kandi ngaha naho umutekano ntiwifashe neza.
Ibyo kandi byasabwe n'ubusanzwe n'andi mashyirahamwe aharanira agateka k'impunzi. Umugambi wo gutahukana impunzi z'Abarundi ku bushake watanguye kuva mu mwaka w'2017. Leta ya Tanzania iri mu migambi yo gutahukana impunzi zose zisigaye mu nkambi za Nduta na Nyarugusu, yumvikanisha ko amahoro yagarutse mu Burundi. Kuva mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri aya manywa n'ahatu yasoreje. Mbashimiye mwese ko mwabanye natwe mbararikira gukurikira ibiganiro byacu biri imbere. Duhereye ku kiganiro muri Sanga Mukanya saa kumi z'i Kigali n'i Bujumbura. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Amerika nino ngaha duce dusozerera amakuru yacu n'ibiganiro vya mbere vya kino gitondo kuri micro mari 10 na Diane nini nahazwe Nadia Taha yari muhinga bw'ivyuma edirwema nawe yaraduhagarikiye ekipe ya kino gitondo. Tubifurije umunsi mwiza ahanje Diane nini nahazwe turaza gusubira mu masaha ari imbere amakuru ngiye kubategura igihe cy'isaha 12 ariko rero sindabasize mwenyene ndabasigaranye ikiganiro cy'umuziki.